Come here, sister.
Danke, dummkopf.
No, see, no. I haven't got all that.
Forward!
Damn, son, where'd you find this?
You've defeated the wave. Good.
And now, my love.
Good. I'm giving you a bonus.
Kermit the Frog here.
I'm ready to fight robots!
Combo!
Man, I'm gonna blow it!
Three, two, one.
Alert!
A tank has entered the area. Manco is under attack. Five, four, three, two, one.
Stop!
They'll be back.
Good. Get to an upgrade station before they return.
Bring me Metal Man to fight!
Let's go, mates!
Da 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 da